Here's a song of my new Kickstarter, Paniolo Slacky. Kila kila o halle akala, kua hivi nani o maui, ha aheo oe o Hawaii, ha hano hano o maui no ka oe. Kila kila o halle akala, kua hivi nani o maui, ha aheo oe o Hawaii, ha hano hano o maui no ka oe. Proud to be of a mountain Haleakala. Kao haleo kaoa o, ike aku iyo kilohana. Kaua ike o nehe, mena ala nui ki ke e ke e. As you ride that zigzagging trail of Haleakala. Kauana la kauana, kauana ko iyo la maka. O wali o holo peki, mena ole kue la holo. Kila kila o hale akala, kua hihi benane o maui. Ha aheo oe o Hawaii, ha hano hano o maui no ka oe. Hano hano o Maui no ka oe. Kila kila o Haleakala. Thank you.